I have opened a case of crimen injuria and defeating the ends of justice against Mr. Mdwaba.
Usosiba jikelelwenzi ufikile mbalulu umangalele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokubalwa kaMdwaba emtyhole kunye nabapolisa abathathu ngokufuna ukuba bafumbathise.
It's not a good feeling being in our around an area where his situation is like bed filled with violence.
Bathe gqolo ukungcunguthyeka gqebherha zeziganeko zodubulo isiganeko sakutshanje ngumfundi wemetriki obulewe evela kufundela imviwo. Kwezemidlalo iqakamba iza kuba yinxalenye yemidlalo yeolimpiki ngo-2028 eLos Angeles eMelika. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nxatsho ke nakunibabukeli bethu kwijelo i-DDT masikawulesi wahuqa. Usosiba jikelelwenzi umnumzana Fikile Mbalula umangalele usomashishini umthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokubalwa kaMdwaba etyhole umnumzana Mbalula kunye nabapolisa abathathu ngokufuna ukuba bafumbathise. Usomaqhuzu weTuja Holdings umnumzana Mdwaba utyhole umnumzana Mbalula, umphathi wezimali umnumzana Ino Godongwana, wezabasebenzi umnumzana Thula Sinxisi nowemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande ngokuba bafune ukufunjathiswa ngemali ngamakhulu amahlanu ezigidi zerandi kwingxowa yabangasebenziyo i-UIF.
Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula umvulele icala namhlanje usomabhizinisi umthunzi Mdwaba omsola ngokufuna intshontsho le-R500 million wamarandi kwi-tender lelilinganisele kwimali ewu-R5 billion. Unobhala jikelele we-ANC uvulele icala esiteshini samaphoyisa eSandton namhlanje. Umdwaba wathi uMbalula kanye nongqongqoshe abathathu wezemfundo ephakeme uBlade Nzimande, wezemsebenzi uThula Sinxisi kanye nongqongqoshe wezezimali u-Enoch Godongwana bafuna u-R500 million wamarandi njengentshontsho.
I've got nothing to do with Mdwaba. I know him from far. I've got no business dealing with him. Neither his people or whoever that he claims would have said these things and all of that. I know nothing. I know nothing about this from where I'm seated. So I have to stand up. Under normal circumstances, things like this, we leave them and then we issue a statement, but it remains. I'm here today. I've opened the case and then I am also challenging him in terms of the law. If he's not, we will meet in court, and that's what I'm determined to do, to deal with these particular allegations, and that is what is important.
Ungqongqoshe wezezimali Enoch Godongwana abameli bakhe bathumele uMdwaba incwadi egunyaza ukuthi ahoxise amagama akhe ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo. Mayehluleka bazomfaka enkantolo. UMbalula uthi uMdwaba uyazikhulumela nje, ubufakazi akanabo.
Names have been thrown and there is no cause of action against those people, but spurious allegations are then made against individual, including the Secretary General of the ANC. And then it is simply said, it's business as usual. No, it is said he gave a blessing to this. And then he will also be part of this 10%. It ends there, full stop.
Isigungu esiphezulu senhlangano ebusayo phecelezi abaholi abayisikhombisa ngomsomluko bazobiza ungqongqoshe wezemsebenzi uThula Sinxisi ukuze ezochaza ngaleli ithenda. NginguSamkele Maseko, ngibikela izindaba ze-SABC eSandton.
Ikomiti yepalamente ejongene nenkqubo ivakalise inkxalabo malunga nokuthathaca kwemithetho esayilwayo. Eminye yale mithetho esayilwayo ibekelwe uJuni onyaka ozayo ukuze inkundla yomgaqo-siseko ithathe isigqibo, kodwa unyaka ozayo ikwangunyaka wonyulo. Ipalamente ithi isebe lemicimbi yezekhaya liphawule ukuba lifuna ukwenza inguqu kumthetho womtshato i-Marriage Act ngo-Epreli wonyaka ozayo. Le komiti ithi nokuba ibingengonyaka wonyulo unyaka ozayo, kodwa iinyanga ezimbini azanelanga ukunika ingqwalasela umthetho osayilwayo.
There's numerous examples that election or constitutional court deadline expiring, you find the department jumping literally into parliament. They've done what they were supposed to do. It's now in the hands of parliament.
Ulutsha olungonelisekanga lwenginqe yaseDyangwana ngaphandle kwaseSajoni seMpuma Koloni luthi lukhutshiwe kwiphulo lokusebenza ezindleleni ku-R61 phakathi kwaseMthatha naseSajonisi. Le ndlela ibimoshwe zizigugulu ezimandla ekuqaleni kwalo nyaka. Enye indlela oke ivaliwe nezithuthi zokulungisa indlela zivaliwe ekuyisebenziseni. Abahlali babangele udushe batyhola ngokomba imisele bemoshwa indawo ezingezinye zendlela.
Babini kuphela abantu baseDangwana abaqashwe kulungiso lwendlela ephakathi kweMthatha neSajonisi. Le ndlela yonakala kwizikhukhula zasekuqaleni konyaka kwaye isalungiswa. Ulutsha eDangwane lumemelela kuqashwe nakweyabo ilali.
Bakhalazela uba kukho ii-numbers ezinintsi kwenye indawo kade tandisemba ubona nabantu bangakanani kungaphangeli otho akho nomntu olabo uphangelayo.
Sithi thina kuqala ngumhlaba wethu owabathi ngumhlaba wabo kwaba sisakwinto nangoku kwiphulo lento yokubana kubhetele kubizwe uLand Affairs aze azosikhupha kule nto
ngendlela okwenziwa ngayo nangendlela i-community engabhenefithi ngayo. Umzekelo, ufumana icala eliyi-1 yet iwadi iyi-1 so kulelwa loo nto.
SaseSajonisi uthi ufikelele kwisivumelwana nabahlali. Into weMpuma Kapa ukugxekile ukonakaliswa kwale ndlela esithi makufunyanwe ezinye iindlela zokusombulula imiba ekumila kunje. Dingulwandile Mbulali, eSajonisi.
Ingingqi yomasipala iNelson Mandela Bay ikujungelwe zeziganeko zolwaphu lomthetho olubandakanya ukudubula ngemipu. UChedwin Vetboy ongumfundi wematriki wesikolo samabanga aphezulu ePaterson ubulewe eShotaville eGqeberha ngoMvulo. Iinkcukacha malunga nokubulawa kwakhe azikaziwa njengoko wadutyulwa ehamba yedwa evela kwisoshoni yokufunda ebusuku. Abafundi besikolo bashiyeke bexhelekile besoyikisela ubomi babo.
Bomi obutsha buqhawulwe phambi kwexesha. UChadwin Vetboy ebengumdlali webhola ekhatywayo ophumelela emagqabini. Loka Vetboy uchazwe njengomntu obeliqhula ngoxa bakhe. Aba bafundi bashiyeke besoyikisela ubomi babo.
Ziva ningakho safe and uncomfortable naxa sendihamba apha esitratweni because I might never know, maybe like ngakhona umntu like onlandelayo.
Usapho luka Vetboy luqhelile ukuva izithonga zemipu. Kodwa ngelixa besiva izithonga abakhange bacinge ukuba ingaba ngunyana wabo ixhoba.
So that was a very traumatic scene for us because we both went to the hospital and we saw him. And for a parent to see your child like that, I don't think it's fair.
When we are short, you can't imagine yourself your child involved in this thing. Now it must be safe because we're studying. But then just two girls come and say, Sero was shot. But he's not a gangster. Why him? So I can't explain it.
Esi sikolo sibonelele ngeengcali ukuba zincedise abafundi ukumelana nolo nqunguphalo.
Two social worker students and the learner support agent was on hand to see the children who were traumatized by the news. The matric on Wednesday wrote the exams. After that, school organized a psychologist to address them as well as a reverend to comfort them. Counseling efforts are ongoing and learners will be able to attend the memorial service for the young man that will hopefully give them some closure.
Amapolisa ayaqhuba nokuphanda ityala lokubulala. Kwiindaba ze-SABC, ndingunandi Paplaki eGqeberha.
Kwalapha ezindabeni enye yeegusha ezidumileyo kweli ikerulamb ibhaliswe njengesalathiso sejografi, into leyo yenza ukuba iveliso yayo ibe yengaqhelekanga kwindawo echaziweyo ngokwejografi ekeru. Kodwa masuma umntwana evenkileni kuqala. Namkela kwakhona kwiindaba zeli jelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezi ndaba kwijelo leyoutube uti-SABC iindaba zesixhosa. Ngakulokuqala sithe usosibajikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula umangalele usomashishini uMthunzi Mdwaba ngokumonyelisa emva kokubalwa kaMdwaba. Ityholo uMnumzana Mbalula kunye nabaphathiswa abathathu ngokufuna ukuba abafumbathise. Abaphathiswa ngowezimali u-Enoch Godongwana, wezabasebenzi uThula Sixezi nowemfundo ephakamileyo uGqika Benzimane. Also, qoqoqosho kwi-yunivesithi yasemhlanje njona bathi ukuqhubisana nemivuzo yabasebenzi bakarhulumente exhumela intungo kufuna iingxoxo ezibanzi ngokohlumo nendlela yokuyigcina ifikeleleka. Unjingalwazi Raymond Persons uthi uchathe we-7.5% kwimivuzo yabasebenzi bakarhulumente uphazamisa uhlahlo lwabiwo watsho isithi kumele iselwe iso imivuzo yabasebenzi bakarhulumente athi iphezulu.
A joint plan to review government departments, entities and programs over the next 3 years is being prepared. This plan will address overlapping mandates and functions, including public entities.
Isicwangciso somphathiso wezezimali u-Enoch Godongwana sokuqala umbhodamo wemivuzo enyukayo kwicandelo likarhulumente ingxuba kaxaka ezithi iingcali zezoqoqosho ibangele umngeni kuhlahlo lwabiwomali.
Public sector wage bill exceeded, which was budgeted for 1.5% in February, ended up at 7.5% by the middle of the year.
Ukanti, ukulungelelanisa lo mngeni kudinga kuhlatywe imibuzo ekhatshwa zingxelo ezingqengqwa. Ingcali yoqoqosho unjingalwazi Raymond Parsons ugxininise ukuba uhlahlo lwabiwomali lomyinge ka-7.5% kwingxowamali yemivuzo karhulumente olusukela kumyinge ka-1.5% obelindelekile aluphazamisanga uhlahlo lwabiwomali kuphela, kodwa ukwagxininise ukuba kudingeka uhlolo kwimivuzo egqithisileyo yabasebenzi bakarhulumente.
Take into account a country that is sitting on a 40% unemployment rate. When you talk about reducing the public sector wage bill, what exactly are you saying?
What is highly excessive is the remuneration. That is the distorting factor. Not the numbers. But of course the result is, once you've gone overboard with the remuneration, you're then forced to cut numbers.
Yeah.
Kusajongwe enkalweni ukuzaliseka kwezicwangciso zikarhulumente zokuza nenguqu kwakhona kubungakanani besakhiwo sikarhulumente nokuba iyakubuqinisa ubume bokudluliswa kweenkonzo ezisemgangathweni kuluntu kusini na.
Ngoku masiphosa amehlo kumagqiba njenje ehlabathi.
Abagqatswa abahlanu beqela le-Republicans abanyeke isikhundla sokuba ngumongameli waseMelika babambe ingxoxo-mpikiswano eMiami kwilinge lokwenza ikheswa uDonald Trump ongazibekanga phantsi. Inqawe yakwaTrump nayo ibambe elayo iphulo logaya inkxaso kummandla ongaphesheya kwaye ithi abanakumanyelwa kuba abanguwo nomdlunko odlekayo kuye. Yangqoza eGaza, lo mbhodamo sele usube imiphefumlo eyi-12,100 kumaPalestina namaSirayeli, amakholwa atyetyum. Umkhosi wakwaSirayeli uhlasele eGaza woxutha iintolomlilo zeHamas eziyi-700. Kwelinye icala, amatshantliziyo eHamas aziphindisele kumkhosi wamaSirayeli athabathela kuwo iinkqwelo zomkhosi ezili-15 kuquka neenkqwelo ezibhodla umlilo ezintlanu. Qaqatha qelele ePanama, uqhankqalazo lwabahlali luphume nodlolazana xa kusweleka abantu ababini kumbhodamo wongquzulwano lwamatshantliziyo anyevulela urhulumente weli lizwe. Umnyele uvuswe kutyikitywa kwesivumelwano nenkampani yezimbiwo yaseCanada eza kuhlomla iminyaka engama-20 ze urhulumente aziqathulele intywenka ye-$375 million yeedollars zaseMelika. Mabajongwe aba, inkampani yaseCzech Republic ifumene imvume kwimanyano yamazwe aseYurophu yokukhulisa inyama kwizichubu zezilwanyana eziphilayo ukuze isetyenziselwe ukondla ezinye izilwanyana. Xa siqwela ingqokoqo ngenyama yenkomo yoqobo, ilizwana laseChad liza kuthengisela amazwe ngaphandle inkcosi yenkomo eziyi-200 nemfuyo emfutshane eyi-400 ngosuku. Inyama yenkomo iza kuxuma uqoqosho lwaseChad isihlava ngamasela emfuyo. Qonqololo.
Enye egusha ezidumile ukweli iKerulam ibhaliswe njengesalathiso sejografi, into leyo yenza ukuba imveliso yayo ibe yengaqhelekanga kwindawo echaziwe ngokwejografi eKaru. Yimveliso yokuqala ukubhaliswa njenge-GI phantsi komthetho wemigangatho yemveliso zezolimo. Iingcali zezolimo zithi ukubhaliswa kukhusela isidima seKerulam kwaye kuqinisekisa ukuba inzuzo yemali kunye negama layo kuza nenzuzo kulo mmandla.
Ngokusesikweni uba ayithi Kerulam ayisuki kulo mmandla. Eyona nto eyenza inyama yegusha isuka eKaru ibe nencasa yimo yezulu kunye namadlelo walapha. Idolophu yaseBhobhofolo yenye yezo zidumileyo kulo mmandla ngeehektare zamadlelo ezibalelwa kumashumi amabini wezigidi. Kuthabathe abaphandi iminyaka ukufikelela apha.
We had to understand the region, the demarcation of the region first. Secondly, understand what are the attributes of the region that bring about the quality attributes of the meat product.
Specifically, we are referring to the Nama Karoo biome and also the succulent biome. So these are predominantly the two regions, plant growth regions in the Karoo that are most dominant when it comes to Karoo lambs. And they're feeding.
Amafama akwamkela ngezandla ezishushu oku.
Ngoku sawuthi xa usitya le nyama uyazi ubana yintoni lo ityayo, uqinisekiswe into yobana le nyama isuka kwindawo apho ezigusha zitya into eyenza ubana le nyama yahluke kwezinye inyama. Ngoku inika abantu namafama into yokubana nam ndingangena kule nto ndenze imali engaphi yakwale mindiyenza.
Abaphandi bakholelwa ekubeni la isengamaqalela kwiinzame zokubalula le ngingqi kwihlabathi. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eBhobhofolo kumbindi weKaru.
Kwezemidlalo ngelixa uMzantsi Afrika ulindele ngomonde isemifinal neAustralia kwitumente yendebe yehlabathi yeqakamba iqhuba yeIndia sele ulufezile ugqatso lomdlalo njengokwawo. Kwezamva nje iqakamba iza kuba inxalenye yemidlalo yeolimpiki ngo-2028 eLos Angeles eMelika. Abalandeli bathi oku kunganceda iqakamba iphuhlana ngakumbi kwihlabathi jikelele.
I want to play like Virat Kohli. All I ever want to do is represent my country internationally.
Kuninzi lwabadlali beqakamba abafana noAnna okumela iIndia kwiOlympic ngoku ingaba liphupha elinokufezekiswa kubo. Uthi uninzi lwabazali lukholelwa ukuba njengokuba iqakamba iza kuba yinxalenye yemidlalo yeolimpiki kuza kufezekiswa amaphupha abantwana abaninzi. Iqakamba sele ingumdlalo othandwa kunene kumazwe afana neIndia noMzantsi Afrika, kodwa lo mdlalo awukabonakali kwamanye amazwe ngenxa yobude pawo. Ngokwesithethe umdlalo ovavanyo ungatsala iintsuku ezintlanu zonke, lo gama umdlalo we-over ezimashumi mabini utsala iiyure ezifikelela kwisibhozo. Kodwa umdlalo we-over ezimashumi mabini ngowona ukhulayo kwihlabathi noza kubonwa kwiiolimpiki.
Now suddenly you have a situation where it's a 3.5-4 hour game. It's ideal, it can be played within a day, it's just about a little longer than a football match, and that's why it's suddenly such a big property.
Umdlalo weIndia noMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi utsale umdla wabantu abayi 44 million, babalelwa ku 600 million abantu abayibukele kwezobuchwepheshe letumente ukuza kuthi kangoku. Ukubheka phambili kungalindelwa ingeniso ethe kratya kulo mdlalo.
So they're looking at the tenfold increase in revenues, and that's easily possible because cricket is just that big a property.
Ngamazwe alikhulu anomdlalo weqakamba tshishilili kwihlabathi kodwa angaphantsi kwamashumi amabini akhuphisana kumanqwanqwa ehlabathi. Ngamazwe amathandathu alindeleke kwiolimpiki ithethe kuthi kuza kubethwa intonga. UMzantsi Afrika neIndia ngawona mazwe kulindeleke nakanjani abheke kwiolimpiki ngo-2028.
Ugqirha Kezamtaung uza kufakwa koluhlu lwamagqala beke umkelo ngasayi kulibaleka kwelizwe iHall of Fame ngolwasemzini. Ngaxeshanye ithe yana nasentlango kumakhosi xa ebethwa umakoti be-PSL iCape Town Spurs ngo-3-2 phezo. Abalandeli bebhola elikhulu baphefumle kwikhasi lethu leWhatsApp.
Umondo wam uhamba uphele xa kuzakusa kuhlwe nihlalwa yinduku ninanodwa. Akubi mandi kaloku ukuthi balandeli. So abalandeli bekhosi ndiyaba-understanda mna. kodwa ke notshintsha kuluva ndithe nkosi kuye mani ngoba makawongwe ngoba umzila ushiyile omkhulu futhi
utata ukheza uyakabhizeva ukuwonga ngoba kudala eyibambile le jokhwe ndithi ndimothulela umnqwazi ndithi makaqinise phaa kumakhosi hlanza ingathi kuyonakala enaturena
ngicabanga ukuthi mina i-chiefs akulula ukuthi usheshe usho njengamanje ukuthi isi-right njengoba idlala ne-Capetown Spurs i-team engenzi kahle vele so-ke umphumela o-right sizowubona nge-weekend ukuthi hhayi isiyilungile kahle uma isidlala ne-pirate
ilinqwenelele impumelelo iqela lami i-Kaizer Chiefs ithi kuni makhosi congratulations isebenzile makwethu besiseyihlekisa nakomeza bethu bafuna up amasabeko elangeni umgqibelo omunye ngona okoqunexhala
umlandeli wempofane ngijabule kakhulu njengoba izolo ikhosi liwinile nokuphinda futhi ngibongise umsunguli wecembu ubrakey udr Tshintsha Guluva Mtaung ukuba endakuthwe ku-Hall of Fame
amakhosi athozele msasa afumene umvundo ovele sewufile sobabona phaa kuthi ngomgqibelo kobe kuqhaka unobathani ibhakhani elikhulu
umfanele elo ngazalifumana ngoba udlale
umba ngomdiya ucima umlilo amaqondo emozulu ayalandela makubekho sibele
Thank you.